President Marwa Raila Odinga, ne min piny jodongo, governors, deputy governors, speakers, jotendwa duto manitie migao mopogore opogore, gi jopiny luo te mobire budho, miti masego, Homa Bay County ni, amoso uni nyasaye ber, seche te, wabiro wacho weche mang'eny, oluonga na sani mondo ruaku ewi asego kanyadaka. Jo kanyada gi jo alego, ka watieko budho ma kawuono, kapok otieke kiny, ka baba biro puonjou, ibiro nyisu tie asego no. Kendo nono jodongo motelo ne gi jaduong' nyawawa nitieka. Asego no en nying ma kwarwa nyada kanogo kogo kato koni tho asego. Koro un bende usego, arwako Homa Bay County, jodala wa ukao. Kendo kugo mbaka tugo maber. Ena ni kugo mbaka tupar ni min piny nika. Togeno min piny no mara. Koro, koro weche moko muwacho ni wametika. Kanyachira ka uwache mareprep. Nyar min piny manyalego mantie gocha kecha inyo knya yie na meto. Edo kata mag mulruok kabendu fuayo. Bata adwago nwero kamano kuom ne yango ni buthwa mokuongo e season ni ukelo mabei. Nikeche mae piny luo ka mokuongo yango ni ng'ama mama benya telo. Kenda adwako ne baba ni wan gi gavana motegno ahinya. Kendo tiyo nwa maber. Babu wasechako uwoyo sa moro wanga ni wabiro yere without opposition next election. Otiyo nwa maber. Tokate migao mapiny bende. Wane county ya piny luoka kakaja Homa Bay. Magi miluongo ni two-third gender rule poko thago. Onwa yero mine pile mangenya ka county assembly. Omiyo wagoero kamano kuom dhialo wa mondo wapuonjre kakitelo ne piny Homa Bay. Koro yie na uru mondo tang'nu jotelo manitie. And adhi luongo nyinggi oke oda kaluwore gi korgi kaka romo but kaka ne gidonjo. Wantie ka e gi Honorable Fatuma Full Network. Mano women rep mami gori. Kendo kako dhia neno kachal non woyo kababu ye. Wantie gi kijandu wa bunge kacha ilongo ni onre wa depo kuome. Mujumbe mako nyango rabala ene kijana bunge kucho nyakanyocha Dr. Uburu uogi. Mano liye karachuanyo angno uo kodu. Wantie gi mama Rosa Buyu Duase. Mjumbe ma Kisumu West kocha. Nyoja nemiri mauma kegi gimilio diambu. Kigosi yepuwa masabina hedi mombe moregu pinyi. Wantie gi Honorable Tom Joseph Francis Kajwang. Ano uudu wa ondo. Waondo gobende samoru brunge kani magojo asembo makocha. Mono nyisuniki mawacho ni luore wareni yonge magimbaka mawangeyo. Kure eneno mako nwaruwa raka Nairobi kucho nga matuona inyo. Wantie kage Dr. Ivo Bara. Mjumbe makabondo kase pool. Enveno nya Kisumo kocha. Omiyo ya uoto Homa Bay County kise neno kakanyi Kisumo ke temo record waka. Mopo no biro kase gele kick dog nono. Wantie gi mjumbe Honorable Peter Masara. Masuna West. Penyo iye tung migori gistanga nyika kuch. Wantie gi nya lego the Honorable Dr. Lillian Gogo. Manomu jumbe ma jumbe marangue. Anene mujumbe mokuongo nuo rangue no pokno nuo. En minenen. Wie kanyo nitie gi degree angwen. Obiro wuoyo kodu king kababu yene ubiro winjo. Wandie kage Dr. Christine Ombaka. Dr. Christine Ombaka ni manomin siaya. The women rep. Ocha mobunge tamaradek. Wantie kage nyake wa honorable milio diamboma bona. Ocha ne wiyo wil juogi manethage kane juo kanyada ka. Ogosa bina hedi malacho uke koma.